baridi, yanapeta kwenye hali kaidi. Ndo mana acha mturi nikupe nyama, nikupe nyama. Nakuni umizaga wala mie sizimi, wanipende nidekeze maiji. Ndo mana chiti kidogo nikupe lana, nikupe lana. Oh my, oh na ukini kusa na feel shy.
Give me positive energy. If I ever leave you for forever.